mayiwa, Odala.
Odala.
Odala, mayiwa, Odala.
Odala.
Anabala mwana, Odala.
Anakubala wae.
Lelo tiwatama, Odala.
Njuju umanena ya kuluma makanizo ajuluka ndipo akunituma kutsegula pakama na yamba kusimba zosabisa gani chizimba chasinanga ah kudinu maimuna lianje muzindi konda ini mwana wanu kuda kwanji miezi
dini
njugu tamobisi kana badwa kuona chikondi chosa simbika pena ndi mafuta inu majindi nintakati kumandi tutula nandi kazika ni pansi diga menyedwa inu muma puputa misozi na kuntazo vala zanga kuchotsa doti muka mabwela mai ndi maimba kanyimbo amai akubwela na panga chibidi golingo pamini ndi makula ndi na yamba kufuta my baby ndi mashula kwa maplasi kumati shua
Ifeta dutsa mumwemu nikapida kusukulu kuti inu mukondwe kwa ine unalika polo ngati wachilembwe mwanawe ditsogolo lako dzilimbikira pangono pangono ine kumasindikira kukhala ndichibwese inu munkadziwa malangizo mikolo inu mumapereka zika mavuta mumalila nane pembera nane fuseni ane maona zonse omai omia ine nulu zoposa zintu zoposa zintu zoposa lero ndapunzira ndikubira nchito ena nkumati ine ndikuchita bwino mpongozi okongola omai suyu tele wachita kugwada popeli kanchele
nipotile lo makula kapena ndabanga zina na bizasu kachuma kakale ana anga atale mekeza inu amayo pamba na inu na pemperera kuti mulungu watu akudali teni Josefu kila jimwe mwe inu akupateni I remember all the struggles that you went through. Despite the mad drama, mom, you always stayed true. And I pray that my children and the many friends shall receive love and dividends from my without no end. From the depth of my heart, oh my, ndi makukonda ni odala na kubala si tepe yanu ponyani. Kakali, maneba inu sakumveta. Akuti mulungu inu akukondera. Pakuti mulungu inde jamkomera.
Kutindi dale mai.
Bu inenda kondwera.